ma holiday amitundu yambiri kudziko la pansi ndi miyambo imene inayamba ndi anzatu opembeza satana amene amapembeza nso milungu yosapuma ya kudziko la pansi yosema yopachikidwa yokumbidwa kapena yokhala m'madzi chinali chikhalidwe cha anthu anzathu akale kusema zinzake za mulungu milungu yooneka ndi maso imene mmasiku akamapita amayipatsa madeti miyezi ndi nthawi yoti idzikondoleredwa choncho Christmas mosayifukula detail ndi chipembezo cha mafano chimene ife tili kuchipembezo cha satana amatiuza kuti pali Semiramis pali Tamuzi amene amatifotokozera kuti Tamuzi ndi mwana pamene Semiramis ndi amayi amene zipembezo zina timawamva kuti amayi a Mulungu kapena tikamadusa mmachali chimwina ngati chikatolikamu timapeza aumba chiboliboli cha mzimayi atanyamula mwana mmanja zinalinso choncho kalekalelo zimene zayenda mpaka na lero ndipo adazipasa nthawi ndi miyezi yoti zizipembezedwa ndi kulambiridwa choncho Christmas ndi chipembezo cha mafano ndadula kufotokoza ndondomeko yake kuti inatani inayamba bwanji inalovera kuti sitikungobwelera pa Christmas poka tilinso ndi Mother's Day nachonso ndi chipembezo cha mafano chipembezo chimenechi chinkaenda limodzi ndi Hanukkah amene anali mulungu wana mfedwa mwini wake wa zovala za black pa maliro amene anayambisa kuti munthu akafa azivala zakuda mzimayi uyu wotchedwa Hanukkah pamanda pake atamwalira pankakapezeka mphaka wa black ndipo pofuna kumkondolera Hanukkah mwambo wovala zakuda pamaliro unayamba komanso tsiku lokondolera mayi obereka linataniso linayambaso chinali chikhalidwe chanthu akunja sipokhapa tilinso ndi holiday imene inabweranso ya kuchokera kwa mulungu wa mafano otchedwa Venus god of love imene munthu wina amene anali mkatolika otchedwa Valentino adayamba kulilemekeza dzikuli ndi kulikhazikitsa mudzina la Valentine ngati tsiku la chikondi linali bwanji tsiku limene likumbuyoko linalipo ndi tsiku limene zikondwerero za chigololo ziwande za chigololo zimabwera panja kuzachita celebrate tsiku ili kumakhala kudula macheni agalu anthu amapita kukaenda mchisengwere chodesa nkhawa kuposa tsiku lililonse koma la Valentine mudzina la chikondi safu sana ngakhale nyale ya nsanje imazimitsidwa munthu suchitaso nsanje kuchitira nkazako umamulola apita akaende nokumufunsa iwenso umapita nokutaniso nokufunsidwa tsiku limeneli linakhazikisidwa kudziko la pansi ndipo anayamba kulivomereza anzathu achipembezo cha chikatolika ndikuliyika kuti lidzakhale tsiku la holiday limene linayamba kukhazikisidwa ndipo holiday inakwana tikuyenda mmasiku a holiday wa paka dali pano akutinyengerera kutiponyera Black Friday imene sinafike pa holiday koma idzakhalanso holiday kutsogolo kwa nthawi choncho ma holiday ambiri kudziko la pasi ndi masiku achikondwerero cha milungu ya mafano kuopsha kwake ndikuti ziwanda ndi mizimu imeneyi imafuna kulambiridwa ndiye imalandira ulemu kwa anthu amene akupuma pa tsiku limeneli ndichenjeze kuti new year kaya ndi Christmas. Akati lero kuli holiday. Ndima holiday ena onse. Ngati mene achipembezo. Gula achipembezo cha Satana. La Opus Dei. Lida ponyera kudziko la pansi. AIDS Day. Imene pangono ndi pangono. La kala tsiku la chikondwelero. Kuli gulu. La antu amilungu yose na siyana. Anali songanisa pamodzi. Ndiye zimene timapanga ma events amene amachitika kudziko la pansi. Anapezera masiku au au okondwelera. Zimene mu New World Order zidzaphuka zimaholide zina zimene siti kuziziwa. Kuti milungu ija ilambiridwe poyera. So pano akutiponyera pangono ndi pangono milungu yosiyana siyana kupyolera maholide. Chimachitika ndi chani ndi bwerere. Mukapuma tsikulo kuti lero ndi tsiku la Valentine kulibe ntchito inu anzanga Khristu pezani china chake chota chochita musatokapa mpando basi nenga kupuma kuchokoto ya koma ndiye mukupumula kulingati mukulambira nawo mukulemekeza nawo tsiku limene tie ni fedizikalanga titikuliswa ngati mmene mzanga wa 7th day ama opera kuswa sabata. Ndibu ino tsiku la holiday za chikunjasi. Tizikalanga litaswa sabata. Pamene wakuti tisapume. Ife tizita. Tipume. Ife tizikwina chitu. Chifukwa. Satana. Wabisalamu ulemu wa silent. Umene tsiku lija kukakala zi. Iyama tinda lambiligwa. Ndiyezi ntu zija kupyoli la maholiday aja. Mamemba la ambili. Ama joina. Ndipo Satana ama takulandila ulemu ngakhale kwa anthu opempiraso. Amene akulile mekeza kwambiri tsiku lija lopuma lija. Ambuya kudalise.